Ndabara mkisha ndaswe nukubayi kazi ya mwese mudukuliki la kuruwa kwa televizyo. Kone sanze, tulikumwisu wakabili genezo jambiru kwezi kweche ndomu wakamina mirongibili. Aya makuru aza kubaga ze kuyonguru nguru zikulikira. Umugambwe sende devte de ulikura suwira kuibuta ugwaru kwa gwimbo nedakure. Kwa ribuwa bateruzo kugira uruhara mugutungera umutekano. Ari kivyo rero murabikurikira muri ano makuru aho bica kubiri no gushaka kwa bamwe mu barongoye intara muraza gukurikira Remicisha hayo arongoye intara ya Kayanza hamwe na Nowahoze arongoye imbonera kure Ezekiel nibigira muri iki gihe asanzwe ari umushikiranganje w'ugwaruka Ugwaruka ruriko rurahagarikwa mu bice bitandukanye by'igihugu inyuma y'ibitero vyabaye mu makomine amwamwe muca mubikurikira muri ano makuru Nayo ngo abaganda gugwa banyurujwe bicwa ugwa gashinyaguro murabikurikira muri ano makuru na Pacifique nahazwe arongoye isekeza ndondeza Ndasubiye kubaramutsa ihimiriza ry'imbonera kure ryasubiriye mu bice bitandukanye by'igihugu akariro kibonekeza kurusha nako mu ntara ya Kayanza aho mu mpera z'indwi iheze Ezekiel nibigira yahamagariye ugwaruka rwa CNDD-FDD guhagurukira rimwe ngo rucungere umutekano ijambo ryo yahoze arongoye umuhari w'ugwaruka rw'imbonera kure mu mugambwe CNDD-FDD rica kubiri n'ivyaheruka gushikirizwa na buramatari w'intara ya Kayanza Remicisha hayo igihe yavuga yuko umusivile atafise uburenganzira bwo gukizura tubibaze Frank Kazi
Imvugo ya Ezekiel nibigira isa n'itegeko Mukubahimiriza nk'igihe yari arongoye ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi yabategetse gusubira ku kivi bamenyereye gukora.
Mbonera kure bakayanza haguruka mube maso. Mu Kirundi bara ya mazengo agatoki kamenyereye gukoma kama kagizene.
Gaheze
haguruka mube maso. Ereka nta musoda cyangwa umupolisi tuzohava turonka kunzu kunzu. Hari abumvise bimwe bimwe byavuzwe babyumvana. Ariko reka tubasigurire bumve neza ibyavuzwe imbonera kure zisabwa ko zamazirikanuye guhera iyi saha nyene tubabwire
ivyo Ezekiel nibigira avuga vyavuzwe n'itegeko ryari ryashikirijwe na buramatari w'iyo ntara ya Kayanza haraheze indwi zibiri igihe Colonel Remicisha hayo yashikirizwa amabanga yo kurongora iyo ntara yari yamenyesheje ko atazokwihanganira uwo wese azofatwa ari karakizura atari umupolisi canke umusirikare aho yavuga ashiramwe imbonera kure aho ikibazo abatari bake bibaza kikaba buzokumvirizwa hagati yabo bantu babiri bavuguruzanya Ari kumushikiranganje ajeje ugwaruka Ezekiel nibigira ashobora kumvirwa kurusha na cane cane ko ako kamo ko guhimiriza imbere ya kure gasana kariko gategwa mu gihugu cyose
muce mutanga ukizura ushikije nyene isari
ariko rero iryo himiriza ntirihumuriza abatari bake na cane cane bakozwe ko namabi atagira uko angana yakozwe nizo mbonera kure nyene ishira hamwe mpuzamakungu ONU gitirira umugwi w'inkorabara
Arakoze Frank Kazi ihagarikwa rya bamwe mu banyagihugu baba mu makomine yagizwe ko ibitero n'imigwi yitwaje bigwanisho rirateye amakenga muri abo bahagarikwa hakaba harimwo bamwe mu gwaruka rw'abanyeshure bari mu kiruhuko abanywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'abandi bakekwa kuba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafatwa bagirizwa kuba bakorana nabo bagira ibitero Clementine Kanyamuneza
Kuva habaye ibitero mu makomine y'intara ya Rumonge harabaye ihagarikwa ry'abanyagihugu bikekwa kuba bakorana n'abo bagwanyi iryo hagarikwa ubwa mbere ryagiriwe abanywanyi hanini mu mugambwe CNL muri ayo makomine Mu ndwi iheze iryo hagarikwa ryatandukiriye amazone ya komine Mugamba ihanura ubibe na komine Mukike yo mu ntara ya Bujumbura Rirari Eka no mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hari umwe mu barongoye imitumba ya zone Kivumu yazindutse afatwa n'igipolisi kumwe n'umuhungu wiwe n'abakozi biwe babiri uretse umuhungu wiwe yahavuye afungirwa mu gasho k'igipolisi cya Muramba muri komine ya Mugamba abo batatu bandi bararekuwe ariko ico bagirizwa n'ubu ntikiramenyekana Mu ndwi imwe gusa abantu bagera kuri 16 niyo babanze guhagarikwa mu makomine gusa 14 bakaba ari abo muri komine ya Mugamba gusa muri zone Kivumu, 2 akaba ari abo muri zone ya Mukike. Abanyagihugu bo muri aya makomine bahakana ko abo bantu bakora n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Abarenga 10 nabo bahagaritswe muri komine ya Muhuta kuwa gatandatu heze, harimo abigisha 2 bo kwishure shingiro rya Rutongo. Bakiyongera ku bandi 3 nabo bahagaritswe kuwa 4 muri komine ya Bugarama. Amakuru ava ngaho i Bugarama avuga ko n'uyundi muyabaga afungiwe mu gasho kiperereza mu ntara ya Rumonge. Ayo makuru nyene avuga ko imbonera kureza ko zirutonde rwo bategerezwa gufutwa maze barushikiriza abajeje intwaro n'igipolisi. Iryo hagarikwa kandi riravugwa ku banyagihugu inyuma y'igitero cabaye mu ndwi heze. Ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi kugira twumve ico bivuga ko.
Arakoze na Clementine Kanyamuneza umuhariri igiteka urahagaritse umutima kandi nibi nihagarikwa ry'abantu ririko rirakurikira ibitero by'abitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za Rumonge bubanza muramvya hamwe na Bujumbura ansherineke yagize arongoye uwo muhari ngo biratangaje ko leta nshasha ibandanya ihonyanga agateka kazi na muntu nkiyahora agasaba amakungu kurikiranira hafi ibibera mu Burundi ansher niko yagize.
Yes, novuga ko ari ingendo ya mbere kuko ibyo bintu byagiye biribonekeza muri iyo myaka iheze hatwara muhisi Pierre Nkurunziza ho hagize ikiba mu gihugu cy'igitero kiba aho vyibonekeza ko baca bafata mu kivunga abo bita abasi babo abo bita aba bagwanya ubu rero muri ko muraraba igihugu kiramutswa abantu no vuga bagezwa yamabi yagumya bavugwa muri iyo myaka iheze uyitwara no vuga ujeje umutekano niwe ari mu bahunga abanya cyane ama akaba n'uyu Ezekiel karavugwa ariko avuga ibi nawe nyine muri iteka ibyo dufise ntiyagize uruhara ruto akari gunguza nuko mwabonye umuntu wahepa no vuga inamashinga mateka kwatwara inamashinga mateka mu maso yiwe abona umututsi rero uri kubona abantu bari kubarahagarikwa harimo besho abatutsi ugaruka ko batutsi nta gitangaje turavye abari abaramutse igihugu ahubwo umuntu aca yibaza ati mbejo abo bantu umugwi no vuga umugwi w'abatutsi giye kuwande ndetse mbere n'abari mu migambwe yindi udashigikiye umugambwe uri ku butegetsi nk'abasenere kuko nabo nyine muri ibi bihe ntiborohewe ivyo vyose rero bigatera amakenga ishirahamwe ry'igiteka ikigiye kubona kuba mu gihugu cacu. Amaherezo nta yandi abazoshobora guhunga bazohunga mu gihe naho hatagize no vuga ingufu zo hanze zifasha kugira ngo ibyo bintu bihagarare hazoba ibintu bizoyangara udashobora guhunga nawe azimanganire mu gihugu kandi nibaza ko ibikoresho abo bantu bahari bari ku butegetsi barashyizeho ibintu bikwiye kugira ngo ubuzuye agatwe bashobore basubize hasi ndetse mbere yabaho ho bavuga bati biruka n'ubuvuzi agatwe nabo n'ubutazi n'ibiriko biraba azira ubwoko biteye agahinda.
Abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru iwacu bari mu ibohero haraheze iminsi 316 mu ibohero ry'ibubanza baciriwe urubanza na sentare inkuru y'intara ya Bubanza. Senare subiramwo imanza ya ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe naco kikaba ari gufungwa imyaka 2 n'igice ni hadaburingana n'umuriyoni kuri umwe bakaba bahagaritswe ku kwezi ya 2022 ukwezi kw'icumi mwaka 2019 Bubanza bari bagiye mu makumi uri komine ya Musigata hariko harabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Nabo ni Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bagirizwa kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Amashirahamwe mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'ay'abamenyeshamakuru akaba adahengeshanya gusaba ko barekugwa kuko ataca bakoze uretse ko bakoze akazi kabo. Benshi mu bamaze kunyuruzwa mu Burundi bikogwa n'inzego za leta zibicishije kuwo babazinanye n'uwo bagomba kunyuruza. Benshi muri bo babanza gufungirwa mu mazu atazwi agenzugwa n'iperereza ry'u Burundi imbere y'uko bagandagugwa. Isekeza ndonde za risanzwe rigira amatohoza ku banyuruzwa, rivuga ko kenshi abo banyuruzwa bagandagugwa bunyamaswa kuko bamara igihe kinini basambishwa atanu mwazi iyo bafungiwe. Pacifique Nahazwe akaba abishikiriza muri iyi minsi hibukwa abanyagihugu banyurujwe ku isi yose.
Mu ntango abakora bino bikogwa byo gufata abantu bakacabugwe irengero ntibinyegeza, byari ibintu bimeze nk'ibikogwa ku mugaragaro, barashika umuntu bakamusanga muhiriwe canke ugasanga mu gatondo ka kare abasirikare n'abapolisi bazindutse bakikuje nk'urupangu aho bazi rurimwo nk'urwaruka rwiyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, bagaheza bakabacakira bakabafata ugasanga bafatiye rimwe ndibuka nko kwigenekeza rya 16/2016 ugwaruka gwinshi gwarafatiwe mu cibitoke hari mu gatondo nkuko tariki zine z'uko 12 hari abandi benshi bafashwe ku mugoroba ku mutakura bafatwa na Darius Kura kure n'abasirikare biwe. Ico gihe rero baraza bagafata umuntu abantu bose babona bakamujyana inyuma ukazorindira ko umuntu asubira kuboneka ukamubura ukarondera gashoyo bapfungiwemo ukakabura. Ivyo barabikoze mu 2015 muri 2016 gato mu 2017 kuko isekeza ndondeza rimaze kubaho bakabona ko tubikurikirana tubishira habona tuvuga babikoze bateye bahindura ingene bakora ivyo bikogwa. Niho muri kino gihe usanga binyegeje gose, muri kino gihe nisanga byoroshye cyane kumenya umuntu yanyuruje umuntu uwo ari we kuko ahamagagwa ku telefone akaja mu kibanza ahantu kenshi agahamagagwa n'umuntu aba yizeye kenshi ugasanga ntanavuga ibyo agiyemo abari umuntu bazinanye mu ibanga, ahageze akacyasanga arindiriwe n'iperereza bakaca rero baterura bagashyira modoka bagenda mwicaye ko abantu bakazorindira bakamara iminsi ibiri itatu bakigizanya imitima bataranatabaza bagera gutabaza bagasanga karamaze kuba umuntu biragoye gose kuzoshaka kumenya niyo yaciye. Iyo rero umuntu naho amaze gufatwa iyo bamujyana byo ntivyahindutse ufashwe yabo wafashwe uko babafata kera yabo ufashwe uko bafatwa mu gihe cy'ubu usanga bose babacisha ubwa mbere mu gasho katazwe kiperereza bashobora kubatwara nkajya kuri katedrali kajya kacuka ari hafi ya katedrali Jina Mundi ariko tusanga uwo muntu atanditswe mu bitabo kandi atari muri bujya bushobuzwi abantu bapfungirwamo bamutwara ahandi hiwe hageze ijoro bakamukubita bakamuhohotera ubuzima afise ibyo ariko baramubazagiza bahagiye kumubazagiza kumbure bakaca bica kuko uwo muntu ntiyigera asubira gutorwa iyo yagiye. Novuga ko inzira ni nuko bimeze ubwa mbere ninge n'umuntu afatwa hanyuma gupfungirwa ahantu hatazwi guhohoterwa imwe na rimwe bica bivamwo no kwicwa cyane ntawuzi ko bari handi hanano bapfungirwa gushika uyu munsi ho bahatazwe kubyo ababuzwe irengero babazotinda bakaboneka ico ntawukize.
Amakuru turayabandanya kuri uyu w'Imana niho habaye ibirori vyo kubisikanya hagati y'uwahora arongoye ingabo zagiye kugarukana amahoro muri Somalia AMISOM nugiye kuzirongora mu kiringo kishasha akaba ari umurundi Lieutenant General Diomede Ndegeya asubiriye umunya Ethiopia Lieutenant General Tigabu Yima yari muri ayo mabanga kuva mu kwezi kwa mbere 2019. Lieutenant General Diomede Ndegeya akaba azorongora ingabo z'u Burundi za Djibouti za Ethiopia na Kenya hamwe na Uganda ziharugwa hafi 200,000 abarundi bakaba barenga 400,000. Lieutenant General Diomede Ndegeya akaba baye umurundi wa kabiri arongoye ugo rwego rwa AMISOM inyuma ya Lieutenant General Excellence Ntigurigwa yari muri ayo mabanga kuva mu mwaka 2013 gushika mu mwaka w'2014. Ninga duce dusozera amakuru twari ko turabashikiriza amakoze mwese mwafasha mu nyako kudukurikira tuzaba dusubira kwisango rindi.